yɛ ne nei no anka yɛ nyɛ mmom any general election sɛ ɛbɛyɛ member participation no akɔsoro ana yɛnkɔ ahoma no so na yɛ ne Dr. Issac Brako ɛyɛ political science lecturer ɛwɔ University of Education Winneba yɛ ne no nkɔdi nkɔmmɔ doc yɛ mo akyem wɔ akɔ ababa Royal Television so na anapa yi
mɛjɔ so ɛwura
papa bɔkɔ deɛ bibia bɔkɔ
ɛgyadom ahoɔden ɛwɔ hɔ no
yɛ ne nyankopɔn ase papa ɛnɛ na assembly elections no ekɔ so ɔmo amɔ kwa kɔ gyina sɛ yɛnto ɔmo so aba na ɔmo bɛyɛ assembly members ɛne ɔmo amɔ bɛyɛ unit committee ekɔ so na mprepi no saa abato wei ne ya na nipa dodoɔ no ɛnta nkɔto na ebi feel sɛ yɛnyɛ ne party general ebi ɔwɔ fam de but ebi sɛ enkrata mu yɛnyɛ ne party ebi so sɛ ɔmo hunu mfaso a ɛwɔ so ɛne ebi so kraa sɛ ɛbɛnya Se yebenye ni pewe brea mana kwa todi ya. Eni yanke yanka elections ni na mumu. Papa, hii fanda ujina?
Yo, emu biya, emu odu kama. Emu biya ye kama. Eni se, sa abatu uwe, ana disassembly concept nankasa. Bra ye mo. Na partisan politics no, ema wo memuha. Nse soja fobi di yeswa. Enti bra na ye dani mo soja fo di e chwa tuwa kwa PNDC. Ano no ode sa adi ewe e baye. Enti bra ye dani mo wako amanyo semu 1992 bano. Constitution no, amend modification ki tuwe biya ye wo structure no mo nene se. Party 4 and 4 mo hon inshimo. Bra ye ndi na party ni ho. Enti ya si party 4 and 4 mo hon inshimo. Ya nye partisan. Na esi hɔ no mo a enti ama akoyɛ sɛ ama form ho nhyem titire ba abatoɔ mu a party de e mobilize nipa mo mokɔkɔto aba won sɛ sɛ yɛkɔto ayi ɔmanpanin ne mmarahyɛ bedwafo abatoɔ na ɔmotime mobilize nipa time de fleet of vehicles esisi lorry packs ɛwɔ nkura kɛseɛ no motwe nkurɔfoɔ kɔ efi nkran kɔ Kumasi bi kɔ Tamale ne ade bebree Enti ama nipa no dodo na adi omushim. Wene di enti saa. Ayem patemu. Assemblyman, onti mi nye saa diye wei. Enti no ema, unipa no. Wajune huwa sisiya debi onko, ontu kwain. Ena omu omu wohono nso kurano. Wokone jumani adi enti no. Saa huke kaa wadebe kwa national level election numa ye partizano. Saa huke kaa no ebe kwa fomu. Ewo. Local level election yimo. Enti mejidi se, kasa mwe ba bribi se, adieno, yen kani nyina mum, na yen nyeno partizan. Eta nse, suru honi ya party. Uba na fohadi ya enye party sem. Ase, enti asienu nse edia nsai ye papa. Enti mejidi se, braso se saa nko modieno, ye saa domo sukobi u, na yeshe se, enu nebe buwaya, yen kone saa. Yani binimo susi se, bi ana party wa kunya so wo national level no compete mu bi yemfa ne se mantam bi e region bi mu ana constituency bi mu no na nye ne nipa na o makunya local level election mu nkunimudie dodo esa funtuo enkoso bi jese se o manfo no ye adwen se mpuntuo fapem no ewo local level ho no mu e district ho no mu any localities no mu ho no mu Enti diye wawo hono, se woye party ya waba emu, wanye party waba emu, mpuntuo ni yefye se omde beba. Wanti miya afe mpuntu ya ma, ebre suwa, oma tuweti ya mu, obi yazo stronku ni mkuguo wabatu umu. Enti ebre aso se, yebe ma enono, yebe try ni yefye, se enoso ebe ye dinyanya.
Yen try, se yebe kani inabumu ni ato, na yefye se ebe timama ni panadoso.
Yen try se, yebema party politics abe wura local level election no mu na ma enipa a omo ho nhyem emfa ho keka soronko enko mu na afi so no ye kampatuo ni nyina bomu baako onsa dagye ni nipa ho enti se national level election no amanfo de ho keka kokoto a ade na yemfa we nyina nka ho so that or say one day in a, every 4 years na watu abani nyina prekon wawie ye yiye local level representatives ye yiye constituency representative ye yiye national president ye wie mfie nan na obi a adwuma ba wie ni asa akwakoto bi o na se ye to we mfie nan na mfie bi a chi asa akwakoto local level election a ene no division of labor ne sa specialization ni identity obi nya na adwuma ye nkakwa se me kwakose bre wa bato ho mfie nan bi a na me kwose enam mienu ebe hadwene otie radio stations ni ade a enipa dodo na public servant a almost say adaji e ko ye ni ade no emia bi a ho bebre ho no ma election materials ni nkonkodu ye nti odi power ye se o ma adwuma ntem no akwakoye de mi hu electoral commissioner we dey mame fanka say aso ma ho keka wa battle we mu no so so en say dan ko yi mi nimba bia mo monitor na kwakoduro na restations am monitor wa Ashanti region there en eastern region no there em say ahokeka no ko yi papa enti se ka bom ba ko ahokeka wo de ye national level elections no en wa besan local level elections no em ye nya massive participation local level election dia de bia turnout ni so eni pe pue kwa mountain so koto no e swasen dia ye to no man no ye yi nkrofo kwa aban mu wo bankasi mu no.
Okay doc wo kan se enke ye no partisan e betimi aboa but e bi so e raise issue se se akoye this level election no partisan already no the partisanship no acheche the various constituencies ni mu especially se wo aban no aban a bi akro no wɔmo ɛto ɛkɔ nafa no wɔmo nia ban mu a ya na mpuntuo ya de ana ɛno so so ɛbɛhwɛo enti sɛ yɛkɔyɛ ne sa there are some electoral areas ana sɛ some of the constituencies are wɔmo ɛho bɛkyere wɔmo when it comes to mpuntuo
hwɛ yɛkɔ 19 bra MPP ɛba yɛ start in 1993 no na MCB na omoye this constituencies bia na MPP ewini 97 de no constituencies bia na MPP ewini they say Checha Christian Checha no keep go so baby na party na NDC ne waso chini ye ne waso na Checha no no so wo suno abano deprive sa district no ne constituency no of development no more transfer of sa ne ma ne nko papa it say na nye a party wa aban mu no ni nipa ene wo sa constituency si ho ba bia na mp for no enfi party wa aban mu eye chini ye no ya mo she da deprive sa areas no of development ene no megire sense akraye aba ena we no so ye local level election te eni pa wo mpatem ho no nya adwen se ye de mpuntuo ne yepe na ye ya ye kwa ban mu nso no ye nya adwen se se ni pa wo sa mpatem ho omododo na nya ya eni ya fa kura no a mpuntuo de ense se ye mebo nipa no te ne ye wo hwe voter region omonto ma chinia esuna manyoku enso kwhwe development a aba voter region so hun enti aye gane nyina na ye chichiri enti ye manfuntuo fapem no eni ya trimu dem enchen se partisan de wo ho nanso ye ne se ne se enti nkofo e wini wo ho no mo no eni ya fa enti ye di private of development na as e wo man ho do o man such patriotism no eni ye mu as leaders as national leaders enti mi jide se ane se ye twese council we mu oduma wo e wo form ho no mo a omo ni party wa ban mu no omo pempuntuo nti omo de beya dwuma se beya empuntuo bekko enipa ti sa mbotem ho no afem na nye se obi take credit for it empuntuo e benipa na afem aban ban ne wo so aban ban ne ni so eno ne yehia na nye ade foforo bia
yo doc ye better was it but the old kind last one you know obi se what can ye pa se se ye de yadwini na ko mpuntuo ne yi partisan ne free one ma ye betimi akoye nim but ye leaders are yenya wom both political parties ne ye kan wom be ye ne sa na so wom nye ne sa doc yakopo bo a ye be jibre pa na ye timi adin komo ye da si ye pass wa jibre na ye din komo
oye
that's it Dr. Issac Brako a senior political scientist lecturer ewo University of Education Winneba ahana ye de ye adwuma de nyina be si me din de speaker yakopo bo echina yebesan atwaso yakram
apomudin ho nsem emri bi etwam apomudin ho